nande an hoorema hojo wonde ka sukaɓe ko an tan foti joganade mo needi ɗum noon ko yettan Allah no fewi no fewi.